fumani evidence entsha mabapili pulao ka bo sokala wa TK. Ya wonele kare mulwane o kadile in your rooms. So is there something that you boys want to tell me? Leto mamela mbafana mamela wa bona haibani mhlomo o na le nthuli le betseng ho mpolella yona. Anything, please boys, kopa le mpolelle. Anything, work with me here boys.
Electrical fault ntlaka se qhumme.
Electrical fault. Jwa. Bu, jwa. Electrical fault ho etsa itse. A ke kwatse wa.
I mean, ke ona fela ntoka zang sense no hore ntla ka se qhumme plug maybe. O me ka khumunya go.
Okay. All right. And then wena he. O bo tsiba jwang hore ka bane le electrical fault? No. Ho ba ne evidence. Ya bontsha hore ho na le ntwe nature ka mo roomong ya lona. O di matafule ne le pila first year. We know it was spending in there. So naba fan nek ba tlo tsiba fela hore ke eng e le re nature mo tafuleng. What was it ba fan buangle
detective a re tsebe next ho nna le tafuleng le rona re buisa hore ke be re tsiba.
Hey mame ke o blele ke a pita ke room ya lona. There was pen marks on the table, something was spinning. Go ahead.
A re tsebe next detective a re tsebe hore nna le tafuleng.
Yeah, I'll tell you, detective. What if no one understands the rest of it?